Haji Bintambwe. Oh yeah, yeah.
Oh my God.
Baby white on the beat.
Yalo chinga kapeti nweke wazi uyajue. Ulimwengu wa maaba, aba, aba upie. Taratibu kunichiti chunga sana sijue. Mana moyo visikuti na usi umongo nyue.
Show.